Tlhaselo ya dihora tse 19 hoteleng ya Dowsy 2 Nairobi, Kenya e fetile. Haufi le sebaka sena, ba malapa le metswalle ba ile ba kgobokana ho tseba bang ka bona ba bolailweng tlhaselong ena.
She rang the sister and told the sister, "You better come back, come in. News is not very good. Your sister is here." So she came back and found her sister there, dead. Then after that, she rang me, "I think it's enough."
Le leng la malapa a angweng ke tlhaselo ena ke la Jama, moo bara ba teng ba babedi ba neng ba sebetsa ho e nngwe ya dikhampani tse neng di sebeletsa mohaung ona ba bolailweng.
Mimi nimepoteza vijana wawili.
I've lost two boys. One got married the other day and they both started working at the international agencies. But unfortunately we have lost them.
Jama o re ha utlwisise hore na se qholoditseng marabele ana a Al-Shababu ke eng hore ba hlasele batho ka sehloho.
The ones who brought this pain to me are carrying our name Islam. I am also a Muslim. The question I am asking, why are they killing human beings?
Ho ya ka ba ka sehlohong Kenya, tlhaselo ena e entswe ke banna ba bane bao kaofela ha bona ba ileng ba bolawa ka morao phahlola seqhumane. Banna bao ba tlalehwa ba ne ba ile ba fafatsa batho ka lethala la dikulo. Ba bang ba mahlatsipa a tlhaselo ena ba isitswe kalafong ho se seng sa dipetlele tse haufi, mme moifo wa VOA o ile wa buisana le ba bang ba bakudi bana.
I tried to move away from my car when I heard an explosion and a gunfire. I got hit with a bullet. I crawled my way out of the place.
Al-Shabaab e qadile ho hlasela Kenya ka 2011 nakong eo sesole sa Kenya se kenang Somalia ho lwantsha marabele ana Al-Shabaab. Mmuso wa Kenya o re o tlo phephethela marabele ana. Mokoena mo a fitlhile lefapheng la ditaba la Television ya Lesotho.